fika ko kuli uno maka temaka Yesu nangu kubulamba nikulu selwa kwe ulole satupa kwe bana bakwe abamweo ukufika ko
kuli uno maka
temaka Kako kuli uno maka temaka Yesu nangu kubulamba nikulu selwa kwe ulole satupa kwe bana bakwe abamweo ukufika ko ifwe temaka awe nikulu selwa kwe nikulu selwa kwe Kwebana,
kwebana bakwe, abamweo
Ukufika ko, ifwe Kemakawe, awe Nikulu selakwe, nikulu selakwe
Kwebana, kwebana bakwe, abamweo
Abantu abengi benabalifwa Abantu abengi benabalwele Lelo ifwe tuli abomi Mwele sawesu tuwa totela Abantu abengi bena
Abantu abengi benabalwele
Lelo ifwe
Mwelesa wesu watotela
Abantu abengi
bena
Abantu abengi banwele Olelo ifwe ifwe Mwelesa
wesu
watotela Watotela Bakutu sunga ifwe umutende Twatotela Twatotela Mwele sawesu Twatotela 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 Bakutu sunga ifwe Twatotela lesa Twatotela lesa Mwele
sawesu Twatotela
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 Ah
palukuta wesu Wangwa Union Baptist Church Jesus, Baba Nabesu, Papi Umakyonse,